Na sugar.
Haya, hata nitafute mahali ni kuweka usikie.
Sugar now.